kamili kwa kuzaliwa nabia nani furaha na kamili kwa kuzaliwa mtume wetu Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam kada ya kuonyesha hilo sasa tuombe mfuso haya fursa mpewa leo
Thank you.
وَمَنْ يُعْلَ خَيْرِ دَمَاسِ Don't Wow.